Yenda bantu bajayive songe skhathi mabakushayela nekuthi usebenzise makola tunes. Shaya 2013 ulandzele imilayeto kute wasebenzise. Ubita 5 emalangeni nje kuphela ngenyanga. MTN, welcome to the new world.